telefone yo kwashikiriza amafaranga abigenewe.
Nuko ibintu byari byifashe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ni muri komine Mutimbuzi zone Marambya aho bita Terkenze. Uwo yari Vianne Ndayisaba umukuru w'urwego nkenguza bikogwa mu ishyirahamwe SEMAM. Aha rero hakaba ari mu gihe abanywanyi b'iryo shyirahamwe bari baramutse batanga imfashanyo igizwe n'udukarata two kwivuriza ko kuri bandaho nikora abashika ijana. Imbere yaho abo bagize ishyirahamwe babanje gukora ibikorwa byo gusibura umufurege no gutora imicafu igizwe ahanini n'uducupa hamwe n'utumwanya. Userukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko aratubwira intumbero yabo.
Nemitwa Magoma Jean Baptiste nabaserukira imbere y'amategeko y'ino shyirahamwe Cooperative Multifonctionnelle des Abimukira Marambya. Turi abantu tuba ngaha mu Marambya mugabo twaje tuva mu yindi mihingo itari yo ngaha mu Marambya yo mu Burundi bwose. Dushitse ngaha twaricaye turiyumvira yuko togira igikorwa giterambere tugutegura tukagira ishyirahamwe ryoduhuza twese abantu twaje tuva mu yindi mihingo kugira ngo dusahirize mu bikorwa by'iterambere byo muri komine yacu ya Mutimbuzi. Na nico gituma mubona uno munsi twari dufise inama ya bose mugabo twashimiye yuko imbere yuko inama ya bose iba tubanza tugakora ibikorwa by'iterambere nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye yama yadutumiriye kwama tugira isuku n'isukura mu makartsi wacu naho duherereye tuba. Nacyo gituma mubona yuko twatanguye iki gikorwa cyo kuza gusukura impande y'ingombo rusangi uko nibombo giwacu bifitiye akamaro kaniniya abene gihugu. Na niyo mpamvu mwabonye yuko turi ngaha kugira ngo tuboneshe umuferegi abantu nibave aya mazi nawuzi kwa amazi mabi atera indwara nyinshi. Nacyo gituma twashatse yuko aya mazi tuyaha inzira tubaboneshe abantu bavomera ahantu asa neza uburyo umuntu ashobora gutwara amazi imuhira amazi asukuye. Igikorwa ni intambwe ya mbere dutanguriye ko kuko dufite imigambi myinshi tuzokora mu byerekeye iterambere. Aha twatanguye mu bintu by'isuku nibyo turimwo mugabo ni byinshi tuzokora kandi isuku nizogumiriza ngaha nyine. Saha yonyene gusa turiko tuzokora izora twitabira n'ibikorwa rusangi kenshi kugira ngo ibi bikorwa bibandanye abantu babone ivyo turiko turakora nibavuge ngo namasigara cicaro ngo ba bantu baje gusa barakora baraheba mugabo twebwe inshingiro yacu ni kwama turiko turagira isuku aho dutuye no mu micungararo yacu yose. Aka mutotera abantu tubana ngaha nuko twovira hasi rimwe mu iterambere y'izone yacu n'ikomine yacu. Nibaze dufashanye kuko twebwe muri cooperative nta muntu n'umwe dukumira twese turi bamwe kandi ibikorwa by'iterambere tugiye hamwe twese tuzobishobora kandi tuzobigira neza n'izone yacu izone isukuye kandi isa neza rwose.
Mutimbega none bo babisunze iki mu gutanga iyo mfashanyo igizwe n'udukarata two kwivuriza ko
uno munsi yishyirahamwe ry'abenegihugu baba ngaha muri komine Mutimbuzi ni ry'abenegihugu ni ishyirahamwe cooperative ryashinzwe n'abimutse bimukiye ngaha ku Mutimbuzi ryabiyumviriye ko turavye mu mikoro make turazi benshi ko kwivuza ibagora na cyane cyane ko tuzi yuko kenshi iyo ufise mituweli agakarata ka mituweli kagufasha kugira ngo wivuze byoroshye. Twarabiyumviye ko rero muri benshi mugabo twaraze muri mwebwe abantu ijana babaye kurusha abandi kandi bakuze kurusha abandi twaba irishyiramwe semame ishyiramwe ry'abantu ry'abenegihugu bahurikiye hamwe baba ngaha ku mutimbuzi bavuye muri azitarukanye ndetse n'abasanzwe bimukiye bahaba twabyumviye ko rero twe twashimye kubagurira mituwere abantu ijana muzoziro bafasha mu kwivuza zibagabanirize ibiciro muhara mwivuza muri mu bitaro muhara muri ijana ku ijana mugakaza bafasha ibice 60 ku ijana tuvaje ko tubibarihiye natwe yishira hamwe semame kandi kinawe tubarihiye ambulance y'umwaka wose uzoba gwaye turabona menshi mugeze mu zabukuru turabona yuko kugira wagwaye ukababara ushika ku bitaro birabagora twagombye ambulance izohe yorohe muco mworohegwa ikigusanga hajya ugatumba hajya muri kakazo biberamo byoroshye nico gituma rero uzobona gwaye aga hatubahaye muze mugakoreshe kandi muze mukabungabunge kazobafasha cyane hariho nke zabonetse kuko mu bitaro zari zabu ntizashe ziboneka mbuga twahisuye ibitaro ibivuriro bitoya amarambya baremeye kudufasha kuko nabo nyene bavuze tuborohereje turavugana n'utwara karere k'ubuvuzi mu ntara Bujumbura yaremeye yuko izibura kuba tushikiza amahera n'amazina yanyu kuba bwanga bitarenga ku munsi wa gatatu muzi wa muzirose rero tuboneho rero bake muri mwebwe tubashikirize no makarata ari kambanda ndabera mutamana bonye hariya umutama kazi umwe barenguke tubashikirize turo dukarata muze aga karata ugahawe rishira hamwe ry'abene igihugu baba kubikomere mutimbuzi babiyumviriye ko kugira mushe kwivuga murakabungabunga kazobafasha cyane ayo mutama akarata ndabona ishyamba semane ry'abene igihugu baba muri komine mutimbuzi turabafasha kwivuza ndetse twabarihe na ambirasi y'umwaka wose uzamwivuriza tuje tuboneraho rero gushikiriza agakemanyi amafaranga angana n'izi karata twemera abanyokuna babibi ndetse tujije waseruke bine ino vuriro rya marambya kugira nabo barishikane muri disegite bazanire karata ubone ko bashikiriza amafaranga abigenewe uzozi turondere
Madina Ndayisaba umuforoma wo kuri Centre de Sante Marambya yashimiye ishyirahamwe kuri iyo mfashanyo yahaye abantu nikora
nkabanza gushima ishyirahamwe semamu ukungene yitanze ikitaho abanyagihugu mu kubaronsa ayo makarata mugabo muri uyu mwanya ayo makarata nayahari abane gugu twababwiye yuko kwa gatatu tuwashitse ku bw'Imana amakarata yabo azobabonese twisunze urutonde rw'amazina bazobaduhaye n'agakemanyi kabo badushikirije nkaba mvuze ku izina ry'ivuriro mugabo ariyo uritwaye je ndungaha nk'umuforoma mugabo nkabaserukiye ivuriro ryacu mu mwanya atawuritwaye ahari uno musi ni nko kwa Mungu twaje turi baki urakoze
uyu mutamakazi yahawe akakarata ko kwivuriza ko nawe yashimye
nyumba neterewe nuko ndoshe ndashimiye ishyirahamwe ishyirahamwe impaye akantu njye kwipuriza ko nkiri nkabugwa esemane ikamfasha ikambesha
eka no aje aserukiye intwaro yakengurutse
akazina kanje nitwa Ntakitimana Danieli umumajije intwaro turanezerewe no kwakira abantu beza ku mutumba wa 15 mu marambya twese hamwe twikomera amashi hama nkuko twabyumvise bagiye barafata amajambo bavuga nukuri turanezerewe ngaha ku mutumba kubona mu mashyirahamwe menshi ahari ko hari ibyo twumvise bigiye kudufasha mu isuku mu iterambere nkuko twabibonye mu gufasha abantu babona ikora mu kubarihira mituweli mu kubarihira udukatasi twa ambulansi two kubunguruza mu gihe amagara yabashitse ni ukuri mumfashe twese hamwe tubakomera amashimeshi cyane.